no problem. I'm learning passing on young me to open. Was young young gentleman. Boga, I am a friend, Berella, Pongosia,
above.
Acum Funa, Leo, Leo, Lesla.
Nico, so it's a penco.
Yabo,
I go for the switch and cocoa.
Long tell Gwenda,
you won't get on up with cocoa. Now,
what am I coming? I'm letting our phone now.
Oh, you're talking. Go on the rack, 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 go on
the rack. Wena funa ngibeke
uthi ngomshayelana ngomshayelana
funa nokukuzinzela lokuthi ngikweshise lemicabango yokuthi lo ngihamba nje usale uganga le just for in case ngeshona unganaqala ufuna ukuzinzela lokho ngikulapha kuna naba nje bokho nona valias laba labathi baqhamu ngale kuboshayini kufuna ukuthi bathi befika labakhanze ngokuzinze ufine usengra wena ngisethaba uzinze lokho sengiyakudinda ubeka sandla ngiyakudinda ube ngiyabhala uyacisha yini yona le nto le
ngoba mina nawe ngibe sengiyamtshela kamne maka ukuthi uyangishaya ngothi gogo nje songishaya phela fanele sengikusubscribe lelo gogo yena sengiba uganga
hawo
sengiba uganga yafuna ukuthi kana le nto le yalo nje ngisakudla pholoni ngabe ngithi bebe pholoni
lapho yafi
yonke
hawo
I'm going to go to the house.
Done.
Yes, man.
I just call
next. Go on your bones and eat them and beat them. Assembly point. Like Slangle Locker.
Stone Bank 3, name and Coco West and Jobas Mega.
Stone exceeds the other man. Stone now over
me. Need to love. Okay, Bobanda. Bobanda. We have a bone. Need to love. Long a bone and a move. I'm not. So stand and beat the lap.
Switch the logo.
Eh. Lengotige
indawo yokubalekela ingodi
indawo yokubalekela ingodi lo exchange mhla ka 14 wangayi
tabane ingodi
tabane ingodi la ukhona khona.
Guys, catch us on the 14th of February exchange. Catch myself, Smallz the comedian, Silwane Gogo, bongisa masondo, ngane ngane ye ngane khulelo kangani ngane
futhi ngane
kushangela shew lo I'm general guys, 250 events.
See you on the 14th. Show at 7 o'clock.
Ciao,
ciao, bye.
Bye.